iphupha. Iphupha laliphethe indaba ezinzulu. Lavele liphupha, likhanyisela ubungcwele bezulu. Izulu lizelile, amaza ezolile, kwadlozi kuphiliwe, ngatho khokho bathunyiwe. Afikelwa liphupha kuhlwile amafu oyiseke kokusindwa zingongoma lathi lizwi livakalela kude lithi ubomi buzokuzala ubomi yafika imini yenzuzo isigidi senene somphefumlo sizazisa ngokuzalwa ndazibona sendinonyana. Koso manda wende posisele Kwaye wende pa manda wende kolesele Koba nda ndila tegele ndi amba la pandi Pumala ngamba ndi libele kaya ndi kumbulu Sapa wafika ngumsinga wena wande pilisa Kutala ndi amba mazwe zange ndi lumonu yolo Olufana njenge loba neli felingu nyana Ukuzolu lango kuzala kukuzuza manda Utando noluvuya wekwa mazi woku Koso manda wende posisele Kwaye wende pa manda wende pilisele Koba nda ndila tegele ndi amba la pandi Pumala ngamba Koko, bathunyiwe ilifa lam ndiliphiwe ngobomi lifike ngomusa nokhuluma ngobuyindalo kwangumangaliso nolubabalo nesaziso impiliso ingamandla wezibiko sesiphiwo. Koso manda wende bosisele Kwaye wende pa manda wende kolesele Ngoba ndani la segele Ndiyambe la pari kumulanga Nibile kai kumulu sa Fungam singa wena wende pele sa Makozo So mada Pull it, pull it.